Munia, apomodin ho hia sen wi ase mu biara. Health insurance. Emre NPP wa the ban. Mare me ka ho, ye ka do ne ye adwuma. Nande, malaria mpo mu kwa. Wase kire wo wo pand no no obegye hu sike. Munia ne me. Nwa wo kwa ku sikire, nwa na wonyi mu atudida. Wo me nfa ma NPP, wa na wonyi mu ade ye. Na ma NDC wo ye ze aguri bi ne wodi wo ho. Atonsum, wo ma wura no mre no me yinto aso.
Vote for competent leadership. Vote for change.